Moyo wake wa John Okafor wakhala omvetsa chisoni kamba ka zimene wadusamo. Ni munthu amene anachokera mbanja la anthu osauka kwambiri. Koma masomphenya ake anali amphamvu ndipo sanataye mtima koma kupirabe chisogolo. Ngakhale maphunziro ake John Okafor anali ovutikira kwambiri. Akanakhala wina mwina wa ku Malawi chikalakhala chifukwa chomveka chimene yeyo sanaphunzirire. John Okafor anabadwa pa 17 October 1961. Dina lina amatchedwa Mr. Ibu. Dina limeneli linabwera kamba ka filimu yomwe inachuka yomwe anatulutsa mu chaka cha 2004. John Okafor ku Nigeria ndi wantundu wa Ibo. Ndipo amachokera ku Enugu Estate. Ali wachichepele kuyambira mu zaka za 1967. Anadutsa moyo wovuta kamba ka nkhondo yomwe inalipo nthawiyo. Idzayotchedwa Biafraniwo, nkhondo ya pachiweniweni. Yomwe inalipo kuyambira mchaka cha 1967. Ndipo inatha zaka zitatu mchaka cha 1970. Yomwe inapangisa John Okafor kumaka khala nchile kuthawitsa moyo. Nkumaka jamizu, nkhanu, nkhono. Itata nkhondo mchaka cha 1970, 5 years later, mchaka cha 1975, abale ake 5, kuphatikizirapo bambo ake, adamwalira tsiku limodzi, adachotsedwa poison. Inaitu nthawi yowawitsa. Inu taganizani, abale yako 5, komanso kuphatikizirapo bambo ako, amwalira tsiku limodzi. Ni chintu chomvetsa chisoni komanso chopatsa mantha makamaka kwa munthu woti ndi mwana. Ndi izi zinamupatsa mantha John Okafor ndipo anathawa kumeneko nkupita kutauni kumene amakakhala ndi mbale wina kumeneko. Tinene kuti bola kuti John Okafor anathawitsa moyo wake kuziwembu. Komano kumtauni kusikuti bale wake yu anali wopeza kapena wandalama ayi. Chonjo John Okafor, sukuli yake ya primary kumeneko inali yovutikira. Mpakana atafika secondary, anakhala akugwira ntchito kwinaku akuphunzira. Mkutu ameneyu amachokoma kwambiri, ino mukudziwa kuti mavuto kunyumba ndiwosayamba. Chonjo anakhala kupanga mabusiness osiyana-siyana, uvenda, anagwira mu barbershop, ndi zina zotelezo kuti apese bethandizo lothandizira kunyumba komanso kulipirira school fees. Kamba kosweka ndalama, analephera kupita ku college. Chonjo anayamba kupanga masewera ankhonya. Ukusizina muyendele, anasiya. Mu chaka cha 1978, anayamba kupanga mafilmu mu Nollywood. Anakhala akutulutsa mafilmu koma samatchuka ayi. Koma iyi ndime inali nthawi imene anapitiliza maphunziro ake aja aku college mkuphunzira ndithu modabwitsa kwambiri. Kufikira mchaka cha 2004, apa ndipo mwe mkuluyi anatchuka Afrika yonse ndipo anapanga ndrama osati masewe. Mchaka cha 2019, china zake chowupsa chinachitika. Anatupa mimba kukhala ngati oyembekezera. Inatsa atupa ng'ono kuphulika. Atapita kuchipatala, anawuzidwa kuti anadyetsedwa poison. Inu mutha kuona kuti achibale ake akudyetsedwa poison. Na Yesu later on akudzadyetsedwaso poison. Sinzovetsa chisono kwambiri. Ndipo atapanga kafukufuku, zinazadziwika kuti anali wantchito wake, yemwe amamuphikira, ndi yemwe tu anapanga chiwembuchi. Atatumidwa ndi mtundu wa achibale wake a John Okafor. Atathandizidwa kumeneko, anapeza kobwino pang'ono. Kuchokera muchaka chimenechi cha 2019, wakhala akuvutika kwambiri moyo wake. Ndipo wakhala ali kabwerebwere wakuchipatala. Mu 2022, anasamvekeranso kuti ndi nthenda ya imfyo, yomwe pambuyo pake anatapeza bwino. Ntenda umweja anafurika nayo Lucius Banda. Koma chaka chinoso, ntenda ina ya mvutanso. Ntenda ya Mwendo. Dipo anamvekera mokutoba. Banja lake tulinaponya utenga u pa social media, pa Instagram. Taona ma celebrity ansake akulankulapo kupempa thandizo komasa mapemphero a anthu. Chifukwa mmene zimaonekera moyo unaliso pa chiopsezo kwambiri.
Monga ndina fotokoza kuti mchaka cha 2022 mkulu ndomene anadwala nthenda imene ya infyo. Infyo tu imachitika ya kamba ka diabetes. Andi ma diabetes amachitika aso kamba ka overweight. Koma anatoka likalimba umakocha ndi mkute. Mkulu yutu mafuto ambiri akuchitika nkhani ya chakudya kumbukiraniso banja la kwao.
Ndipo zinthu zinafika povuta kufikira Dzulo pa 6 November cha mawani masana. Madokta la anangoganiza zodula Mwendo. Tikunena pano tu Mwendo wa John Okafor, Mr. Ibu, akudula. Paka nali pano akanali mu ICU, ndipo ana ake anatumiza uthenga pa tsamba lawo la Instagram. Ndipo iwo anati, masana abwino managerians nonse. Tikufuna tithokoze kwa nonse munabwera kudzationa. Kutokoza kwathu nkosa kwa nila, koma ambuye okha ndi omwe akudaliseni. Masana alelo ma 1 p.m. bambo athu apangidwa operation kasanu ndi kawiri ndipo yayenda bwino. Operation iyi yathandiza kuti akhale moyo komanso kuthandizira kuti akhale ndi mwayi wochira. Koma umodzi wa Mwendo wawo wadulidwa. Ngakhale ichi nchotivuta komabe palibe kuchitira mwina bola ali moyo. Panopa thandizo tikulifunabe monga mukudziwa bambo athu ali mu ululu. Ziko munonse banja la Okafor likuthokonza. Ndipo sitikuzitenga kukhala zophweka ayi. Bambo athu adzakuthokozani okha akakhala bwino. Iri nali kalata imene modzi wa anake analemba ndikutumiza pa Instagram.
Munga kumbuka mwina bwino, mchaka cha 1975, abale yake 5 kumasa bambu wake, adamu wali ya tsiku limozi, kamba kujetedwa poison. Mchaka cha 2019, anajetedwa poison iye ndi wanchito wake. Mchaka cha 2022, akudwala ntenda ya infyo. Mchaka cha 2023, akudwala Mwendo kamba kama diabetes. Sosezi mtati mwantese, gwe lose lazo senzi, ili kuja kuja.
Whatever you do in this world, people must talk.
Papa, so what can we do so that people will not talk?
To die.
But you die first. Huh? So that I'll bury you.